Tygaboy. Tyga. Tyga.
Dapz on the beat.
Tyga. Yo, I don't fake laugh on Tik Tok. Zwothe zwine ndaamba ndi real talk. Everybody will be asking me to freestyle. Tshitaratani nga mahala test my rap. Vhari vhari vha blind vhaco rapa dzi thamu thamu kani ndivha pfele mare. Nga Tik Tok challenge ndikho nifha rapa yono fusha mfana, husina uhana, ahuna tsaleli. Everybody wanna listen to my venrap style. I'm nikho nngwana, loko ni sungula rapa ndivha kani ndi sa thoni kha vhamrepa vha sedza maṱakini. Nda thoma freestyle bitch ndi dzeleni ngauri ndivha ndo ḓi imiselo tshintsha game. Nda fara pene na pepa zwibambi dzeleni ngauri ndivha ndi kho ṱoḓa u made game. Ndi kho ṱoḓa bindu no lose control. Nda sa wana khotho ndi nga dino petrolo. Athu dzanga dzo vha dzi kho kungela mahafeni. Ndo ro yo uthenenge nda mbogwela matopeni. Kho dzeledzisa uri ndi vhona ungari yo laṱa kana rapa ndi mutama. Ndo wina no kasta ndite magic ndi tshi rapa vha murapa vha ya dzheno nga nyopho vha ya 2y ndite uri rapa ive mathematics ne wana distinction ne wana 2y wana ni mechanic ndi yo varali wanji ni ngori ndi lexus ni dzi 2y tiko nipa beef ndiko nipa cool chicken tiko nipa peace ndiko nipa full chicken nda nipa na mic na rapa line tsakene ni tshipela muya nda funga fan uri ni fan vula ni chain na mabutu ai ni fan koni funda rapa ngori tv yo balera na ngwana vha ni tshi dzula ni tshi khoi talela koni vha fhola rap game koni balera ni do se wa body girlfriend koni talela ho shusha zwambi ndi nga guruka saga vha khou kuita muzika nda ndi sa thuba jaja ndi TLB kha ḓi kurala bada vho murapa ndi vho boy boy ndi nne baba muimbi ane a respect tshitaka ndi ene thane anga disa baba songo pfanyisa na hidi yetu kosa eminemo panga na boza minemo ende nere vha divi na ndi bva chief town thin na b town mrau nyana town thin na g town tshi ya cape town mona mona town thando basa na thavani molo chamba ri gown tattoo kwa crown mani nyana relax and pombe zolo